Pata bonge la assist ya benki pale unapowekeza na Absa Fixed Deposit Account. Unapokopa, unapokata bima, au unapofanya malipo popote. Cheza utakavyo, pata Absa Assist leo. Huu ndio Africa Nacity. Hii ndio Absa. Absa, benki mshirika wa ligi ya Uingereza barani Afrika.